Asikubulele sikwamukele ku channel kambe upastor ngicela ukusubscribe ku channel sicela ukulike le video lesiyacela futhi ukuthi ke unikele phela ngani yakuthi ngomnikelo ongakwazi ukunikela ngawo ngaba u 9 rand ukuthi ube imember ye channel noma ufake okungaphezulu ngaloko ungakwazi ukukafola wena but siyacela ukuthi akube kube khona okwenzayo la ukunikela ku channel sibheka namhla iphupho la lika Sibethi Mayile uthi kuthi kusho ukuthini ukuphupha uMnenke uzala amaqanda so happy when I saw this. So I don't know ukuthi she was happy to see amaqanda uMnenke uzala amaqanda she was so happy to see what I don't know okay kodwa one esingakusho ukuthi
akwasho bawuphawula uhle
iphupho uMnenke yabo kodwa ke siyasizoyishaya kanje ukuthi number 1 uma uphupho uMnenke uphawu sithatha njengolubi olungabika la isichitho komunye lubika isigcwagcwa lubike ukuthakathwa yabona ngesichitho number 2 uma uphupho uMnenke uphawu sithatha njengolubi uma ungayenze kubona uMnenke mhlawumbe futhi omnyama ke futhi nawo uyayisuke ukushuthi kumele uqaphele uphinde uthole mhlawumbe usizo ngoba usuke mhlawumbe nomuntu oyisitha noma umuntu oyimbanga usuke zama nje ukufaka isinyama noma esuke ukufaka isichitho esingalisenza ukuthi wena abantu bengakuthandi noma umlingani okhe ngakuthandi sisi number 3 uma uphupha uMnenke sithathe njengophawulo ube uma ubona ngoba lokho kusho ukuthi kumele mhlawumbe unyuse amasokisi usebenze ngokuphindiwe ukuze uphumelele ngoba okwamanje impilo mhlawumbe imile noma kuyihamba ke ngolonwabo. Number 4 uma uphupha uMnenke sithathe njengophawulo uma uhamba olusho ukuthi ke uzophumelela uphinde ube nenqubekela phambili kepha ngemuva kwesikhathi eside so mzabalazo nokuzimisela kanye nokubekezela. Number 4 futhi kumuphupha uMnenke singathatha njengophawu ungabeli futhi ke kumele uqaphele ukuba ke usebenzebhekana nesimo esizokuthela ke ngehlazo sikushiye mhlawumbe udangele kanti ke umuphupha futhi uMnenke singaphinde sithi uPaul ubu umna uMnenke uzala ngoba lokho ngabuye kusho nje ukwanda kweyinkinga ukwanda kweyinsizi nokwanda kweyinhlupheko yabo siphethe ngakho ukuthi kwesikhathi umuphupha uMnenke uzala singathithi na uphawu olungasho ukulindela impumelelo engajwayelekile futhi ezoqhamuka lapho ungalindele khona.